ikibazo camakiza mu mutwe wanje sinzi yuko nawe bora bishika ukacimvira icyo kibazo kiragira kiti mbega ni kubera iki abirabure muri rusangi usanga bafata imyanya myinshi yo gusenga usanga bafata umwanya mwinshi wo kujya mu masengesho usanga hari abantu bashobora kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu bariko barasenga n'abandi mbere bakisonzesha ariko tukagumira mu bukene ndi ruhande naho uravye abazungu ukabona nta mwanya mwinshi wo gusenga baronka mbere kenshi na kenshi twegwa abanyafrika turakunda kuvuga tuti abazungu ntibasenga ariko ugasanga barateye imbere ugasanga business bakoreza yateye imbere ugasanga ibihugu byabo birateye imbere none ivyo bintu byo babiva kuki nkaba ndakuramukije nongera ndaguha ikazi kuri Roberto ni Jeff Havyarimana nkuko byama hano twama tuvugana kuri business twama tuvugana ku mahera twama tuvugana ku bintu twama tuvugana ku bantu kuri icyo kintu cyacu cyose cyashobora kudufasha kugira ngo dushobore gutera imbere duteze imbere ibihugu byacu duteze imbere na Afrika muri rusangi ukaburi mushasha rero ndagusavye ubwire ibintu bitatu bwa mbere nugire subscribe kuri no channel yacu hanyuma wongere wa active na cloche de notification kugira ngo wame wumva ivyo twama turavuga hano ndagusaba kandi nuko uraba nino video kuva hano mu ntango gushika ahiza guherera kumbure uraza kugira icyo duterera utuma nukajya muri commentaire utubwire icyumviro cawe kumbure turaza kukivuga nako usange mbere biranafashije nabandi nkaba nongeye kuguha ikazi. Kuri uno munsi singiye kukwigisha ijambo ry'Imana ariko nditwaza amajambo amwe amwe yagiye aravugwa na Bibiliya kugira ngo dushobore gutahura kino kibazo. Jewe rero igituma niyumvira yuko abazungu baguma batera imbere kora business hamigateza imbere ibihugu byabo sikuvuga yuko abazungu batacye mu ntambara sikuvuga yuko abazungu baticanye sikuvuga yuko ibyo bibazo byose byarabashikiye umwansi wabo numwe gusa turakwiye gutahura umwansi wacu uwariwe kubisanzwe abantu hari gihe usanga bariko baratana ko ishavu hari gihe usanga abantu bariko batana ku imyikomo hariho igihe abantu usanga bariko baranka ugasanga uri kuri amwanka ariko atari umwansi wawe vyikuri rero abazungu nabo uwo mwansi wabo bwari ubukene sikuvuga yuko abazungu nabo nyene batakenye barakenye n'ubu harimo abakenye mbere ariko urabona yuko ibihugu byabo biteye imbere rero ikintu bakoze nibaza yuko kuri jeyo ku ruhande rw'iwanje bakoze kuko nawe uraza kuduha icyumviro ciwawe nuko bakuye amaboko mu mpuzu bagategerezwa gukora ibikorwa bishobora kubashikana ku iterambere nuko batahuye yuko umwazi wabo ari ubukene kandi mu kugwanya ubukene ari uko bategerezwa gukora kubera ubunebwe bwa bamwe bamwe hariho bamwe baca bafata bakaja ku rusengero kugira ngo basenge kugira ngo pastor ni yavuga ati akira imodoka ndayiguhaye akira amafaranga akira akazi urakaronse bace bavuga ngo amen ngo amen ngo turaronse bakama bari ko I receive ndiko ndakiriye ugasanga ibintu byose ariko aravyakira ariko mbona nje ngoma ndakubwire ikintu gikomeye cyane kandi ikintu niyumvira agasanga abazungu barateye imbere natwe rw'abanyafrika turashobora gutera imbere kandi gutera imbere iterambere rihera kuri wewe rihera kuri jewe nukuvuga yuko bigenda gute nukuvuga yuko ukura amaboko mu mpuzu ugakora cyacyumviro Imana yagusize mu mutwe nukuvuga yuko ureka kunebwa ureka ubunebwe ugakura amaboko mu mpuzu hanyuma ugatangura gukora apatiri yuko ibyo ukurakora rero niyo hacyaza rya jambo ry'Imana rivuga ati nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe mbega iyo jambo ryo jurarize ni wagenda ku rusengero ukaguma I receive eske none uzoreceiver ivyo utakoreye nta na kimwe uzokwigira uronka kivuye ku Mana utakoreye mu maboko yawe kuko Imana izohezagira ivyo amaboko yawe akoze agasanga abazungu barateye imbere nabo nuko bakuye amaboko mu mpuzu bagakora turakwiye rero kwisubira ko turakwiye kuja turisubira ko utwo tuntu twose tukagira turakosora kugira ngo natwe dushobore gushika kuri rya terambere. Iterambere si gukura amaboko gusa ngo dukore, ariko iterambere no kuvuga ukuri n'iterambere, kuko iyo ugiye urabesha abantu batera bakamenya yuko ubesha. Yumvire uri umutayeri ukora business y'ugushona, hanyuma wowe turavuganye turahejeje yuko impuzu yanje nziza kwitora ku munsi wa gatandatu. Hanyuma ku munsi wa gatandatu ndahashitse kandi naraguhaye n'amafaranga ya avance, ngasanga bya bintu twavugana nturabiheza. Hanyuma ugacyo ushaka kunshira muri probleme zawe, na wanje yaragwaye ngo umugore wanje yaragwaye, canke ngo nahavuye ngira urugendo. Ukuri muri business nacho ni kindi kintu gikomeye cyane. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarakunda kuvuga cyane ati dukora dusenga, dusenga dukora. Cyo ni kintu gikomeye cyane, kandi ifahumire nibaza yuko n'abazungu bakoresheje kugira ngo bashike kure, kugira ngo bashobore gushika iyo bashitse kuri uno munsi. Mbega nawe ufise icyo tubwira kuri ibyo duheje kuvuga? Mbega nawe ufise icyo uterera? Ndagusavye ucumanuka ngaho muri commentaire ubitubwire. Agasanga ino video yakuryoheye n'ukuri yipartaje ku bandi, ibashikirize nabo bumvirize ibyo twavuze, kumbura ibyo twavuze birashobora kubafasha, kandi turizera neza yuko bishobora kubafasha. Hanyuma Imana ibahezagire cyane, ihezagire n'ibyo muriko murakora, ihezagire n'ibyo muriko murakoresha amaboko yanyu. Hama nizera neza yuko uzotera imbere, teza imbere umuryango wawe, bigateza imbere igihugu, bigateza imbere mbere na Afrika muri rusange. Nkaba ndagusezeye nifuza yuko twosubira kuganira mu yindi video izokurikira hano kuri Roberto.